sokiba so chimazana baki baidi baciki ifa bani kaundarki bandu baga cinki ko akafa an doran zana ciki so ci tayi mun zabi na wace zami rayuwar mu ba saba
magana ta soyayya wajen akwai hanya da zaki bi